Yazing Saint Lantern Mina Matulu Mood Ungang Balila Matala Ngabanen Tantamina Matulu Mundungang Balila Matala Nano Magunzima Utale Setu
Majisha
Yazi mina bengisiphandela Usuku nemini bangibiza umahlalela Wathi kimi sithandwa Ungabanaki abantu Bazohlala bekhuluma Noma uphumelela noma uphumeleli Awusishatile namhlanje mina naye Njengoba inhliziyo ifuna yena Awuse shatile namhlanje mina naye Njengoba inhliziyo ifuna yena Manje seshaya titi Inhliziyo ishaya titi Manje seshaya titi Inhliziyo ishaya titi Angatholi umawotha Luthando lwakho enhlizweni yami Kukhalisikincisa kwenhlizweni yami Lwaphithizela Uthando lwakho enhlizweni yami Oh sweet my love Zwakalanganeno Ngoba wena ungu my darling Zwakalanganeno Confess imizwa yami Swakalanganeno Ngoba wena ungu my darling Swakalanganeno Confess imizwa yami Yazi ngisenhlanhleni mina Ngathola umuntu Ongangibalela macala Yazi ngisenhlanhleni mina Ngathola umuntu Ungangibalela macala Manje seshaya titi Inhliziyo ishaya titi Manje seshaya titi Inhliziyo ishaya titi Angatholi umawothando titi Ngatholi umawothando